Moni amalawi amuna ndakaji wankulu wangono wina kulikonse kumene inomuli lelolino. Ine ndi Mutoro, Mr. Game Changer, chikoni cha wose. Ndi mafuna amalawi ndi abepo nshito ya kupunzisa dziko langa, lakuunikira dziko langa, lakulilondolera dziko langa kofuna kupita, mosaopa, mosaopsezedwa, mopanda manta, monga mene ndinalilonjezera dziko langa la Malawi. Remember, ine sindima upanga kale pang'ono ng'ono pomwe, dzitsiru dzonse pambalambanda, mbava dzonse pambalambanda, boma loipa ali pambalambanda, President oipa ali pambalambanda, Vice President oipa ali pambalambanda, ma ministers oipa mbava zipambalambanda. Sindima opa, sindima pepesa, and I have no reverse panchito yomenyera ufuru wa dziko langa. Ndiye chimene chomuchigwire. Amalawi choyamba nditero kuti ndinalonjeza ine kuti from lero dzulo ndinayankhula choncho. Kudzafika tsiku loti Malawi mwatenga chipaso chanu chokavotera mukukavota, Game Changer ndikhala ndikukuuzani kuti kavotani mwakuti. Kavotani mwanzeru. Ngati activist, ngati freedom fighter, sindimanga ngomenya nkhondo osaziwa kumene ndikupita. Sitimanga nguyankhulira dziko kumakuuzana Malawi awa ndi mbava awa, awa aba awa, awa alemba nawo awa ntchito, awa kusokoneza zinthu Malawi muno, awa atizunza awa, abazindalama za mankhwala awa, awa adziremeredza okha ndi anawo ndi abale awo ndi achara mwawo awa. Ine osakuuza ndikofuna kuti mupite. Chifukwa Malawi tikatero ndi kuti tikuwonongasa, sitikudziwa so pang'onong'ono pomwe ntchito yathu. Ndipo posa chedwa Malawi mwizamuona Game Changer mwina nswa kuima pansonkano wina kuyankula kuti ofunika kumvotera ndi amene. Chifukwa tiribe zibwana ifiya. Ndi ankule mubereza. Tiribe zibwana ifiya. Tatopa, tatopa, and enough is enough. Stinga lolere boma losa jiwa kupanga ma passport ngati limeneri kuti lipitilile kulamula dziko lino. Stinga lolere boma la abuluto oma fufuza fetereza kubushare kukupedwa nyama ngati limeneri. Stinga vomeleze boma lopucha ngati limeneri. Limene likusowa kugulira mankwala mzipatala koma kugawa na zindalama iwo ndia nao. Stinga vomeleze menezi. Stinga vomela ife kunena kuti munthu wina ndi anache azikamva kukoma misonko ya Malawi osauka amene ali ku mudzi ndi town. Anthu amene akumva kupweteka kwapsa akumpitirirabe kumva kupweteka. Iwo na magulu amezi magalimoto nkumagulira magalimoto 2020 kwa nawo. Game Changer sanga vomera zimenezi. Sitinga vomera ife ngati dzikwa kuona Amalawi akugula sugar 5,000 sugar amene amamugula 350 zaka foro zangodusazi. Sitinga vomera ife kunena kuti tikali tse dziko lizikasochera zifunya kuti wina wapasidwa 5,000 kuti kandivotere, wapasidwa 10,000 kuti kandivotere, akadzudzike 5 years ina. Chifukwa cha 5,000, chifukwa cha 10,000. Malawi akufuna munthu wakuti ngakhala takhala kuti sanapereke ndalama koma fetereza asike. Amalawi azimugula montendere. Amalawi azigula, azikalima, azikolola, azidya, azikuta. Amalawi akufuna munthu ngakhala takhala kuti sanapereke 2,000 yache koma akalowa mboma mankhwala azipezeka monga mene amapezekera kale. Amalawi akufuna munthu amene akalowa mboma akwanise kupeza 5,000 imene atakukagula 50 kg ya chimanga ndi kudya paka na miezi iwiri. Chimene cho chimene Game Changer ndi kunena kuti nobody can scare me. Ine ndi yankhula ndi dzayankhula paka na siku lovota kukuza na Malawi kuti ukavotera ndi amene. Ine sindimapanga nawo zibwana iya. So Amalawi mukangomva kuti Game Changer wabwera muchimvera bwino bwino. Chosatira zulo Amalawi ndina kuuza kunena kuti kulilongwe kuli nsonkhano. Ndipo nsonkhano ndi wa MCP. MCP yo yalowa muchipani china chotchedwa kuti PDP. Chimene munthu wacha amene kusongolera ndi fellow leader of opposition amene anapita uchi. Amene amapanga za MCP, amene amapanga zosokoneza dziko, amene amalolera zimabiri zonyasa, amene sa amazuzula zoipa, amene amalandira zindalama, amene anali pa contract yotesa chipani cha chikulu mdziko lino cha DPP, amene mtima wachenga kale mpangono ng'ono pomwe sakonda dziko koma kudzikonda yekha, amene zote tikazate sali so kumbali ya Malawi koma kumbali ya Toipa ni mafuna ndi yankule ndinakuza nizo kuti muzindikire kuti PDP kumbuyoku kapena kusogoloku kuli MCP muonera izi nipo Malawi maziona mwamfako kuti wina wagendedwa mwamfako kuti mwina mwache nyauza tulisudo kukapa antu mwamfako kuti nsungwe boys inabwela ndikuono ndikapena ndikupanya zintu mwamfako kuti gari moto inaichea pranyidwa kuposa posa kuona ma uniform ama one kandata PDF hata mfeke do ma members onse AMCP choringa chonena kuti kuoneke ngati kuli antu kuoneke ngati kwabwera antu kuoneke ngati ya ikuli nsonga norongo soka ndinanena ine kuti chipani ichi si chipani chimene inu muta kuchikurupirira kuti ndi chipani chimene Malawi wanzeru organiza bwino ata ukachipasa vote fuchipani ichi ndi chibodzi mwa chipani cha MCP anthu wandia mozi akupanga zimozi ndarama zake ndi za MCP ndarama zake ndi za boma kunena kwina ndi boma limene lita that's why mbuyo mjanina nena kuti no akanakala anzeru akanango mtenga kumpa saunduna mena na apasira akunkuyu mena na apasira bida mia mena na apasira kaenda mayo kwa usi basi nkani hata balibeso mnaka na longulola adi ya zipita kamini vesesa kaya so Malawi zimene zimazi kurupirira mwaziona andi chintu china ndina nena ine kunena kuti mwana akabadwa sama sambisiridwa kuchirendo nchombo wa mwana ukadulidwa suma ikidwa pampambano kapena pazala lako ainake ndiye mukalendi yangu fachani chipani chabadwa watawa kwa au ku southern region ukakhala ku central region ukapangisa songaru wati chifachani Malawi mukalendi yangu koma nkhani yanga ndiye ukofuna kukukumbushani kuti ndinane la zimenezi ndipo mwaona zifukwa zonse zimene nakuuza kuti ngati muone izi ziwani kuti uyu ndi weni wachipani chimene chabwera koma ngati simuona izi simuona kupopoledwa simumva koma ruma zionera kuti aina amenyedwa aina akhapidwa magali moto aphwanyidwa ziwani kuti ndana kamodzi inu nonse osatira onse waona kupita kumene kucha ngati dzili zisiru abwerere ngati zisali zisiru aganiza chofuna kupanga koma ine ndalena Amalawi mawanga amawauno ndina nena ine kunena kuti dziko la Malawi choyamba tilibe chair wa Malawi Electoral Commission tinali ndi chair Justice Chifundo Kachare contract yake inapanga expire mukumbukire zimenezi tinali ndi ma commissioners ena awiri ochokera ku chipani cha MCP amene wa contract yao inata muchiwo zimenezi ndipo ine ngati game changer ninapereka 7 days ndipo ikata 7 days ife tiyankhula kujiko tiyenda kujiko chifukwa ndi anthu ake omwewa amene amamuzunguza ndi kumpasa bize Peter Mutalika akukonza zinthu mu nthawi yake iwo nkumakhala ngati anzeru lero nkupapanga zinthu zawo chitsiru zinthu zopusa Malawi ningokumbusa chimenechi Malawi mukumbukira kunena kuti kuli ma ID anu amene akapanga expire akusungidwa pali malo amene akusungidwa ndipo Malawi ngati sakala sawa segula maso ma ID amene ajandwa zikazindikira kupita kovota kuzudwa kuti mwavota kwakuti kwakuti mwavota kwakuti kwakuti munthu yasada vote fa anthu akuti akapanga renew ID yao akuzudwa kuti yatuluka katenge yakaleja ubwerese akafunsa kuti yakale ndiye mupita nayo kuti saku yankidwa ikutengedwa kukupita iyo sikudziwika Malawi ukaleche ukale maso kuli anthu amene apasidwa contract ya kunena kuti iwo akumane ndi anthu osiyana siyana amipingo makamaka pasogolo pa mpingo wa Assemblies of God kunena kuti azilemba anthu achiwapasa ndalama zambiri akhale ndi timu ya 500,000 imene ita kumapasidwa zindalama imene cholinga chake timuyo izakhale ngati mavoti oyambirira a MCP ndi Dr. Lazarus Chakwera amene azaperekedwe mwachinyengo ni mafuna ndi yankhule chonchi kuna kuti kuli timu ya wanthu imene kwenda malire a dziko lino ni Mozambique kuna kuti no ata kumalemba anthu ochokera ku Mozambique koma amene sa Malawi cholinga chenda kuti azasokonezo zisankho za dziko lino paliso pa plan yena amene akukonzedwa onena kuti azabere zisankho pogwirisa ntchito njira ina imene sindinena imene anthu akambira na wiki yetu ndipo kuikambira nabe kuyunikira ndi fotokoza ikafika pakupsa chifani kuisatira ni mafuna ndikuze na Malawi kuti maso anu akhale songa akhale maso aone patali ife tili pano ngati akamuna siti kusiyania mawanga obalisa Amalawi ndina yankula kunena kuti ndikhala ndikusiyanisa pakati pa ulamuliro wa Professor Ngwazi Peter wa Mutalika amene walamulira ziko lino zaka 6 amene sama yankula ndi munthu amene anthu ngati akulu osiyana siyana ma activist akulu osiyana siyana andale akulu osiyana siyana azipembezo anafika pomu yankula kuti wamwalira Mulungu akumusunga ali ni moyo wampamvu akumata upanga maikitaizi kutamanga kunyamula zisuo kuyenda kupanga zake Mulungu wachitisa manyazi ziko ni mafuna ndi yankule chonji kuti ndina nena kuti ndikala ndiko shiani sa usogoleri wankulu amenei komasa usogoleri wa ababa awa amene ononga ziko wa uyuja ni mbwiye amene ononga ziko li ndikala ndiko shiani amalawi nkani ndiyo savuta nkani ndiyo safuna so kuhujidwa koma nkani ndikupuzi sidwa wini kunena kuti ndalama zimene inu mukupasidwa ngongole zimene inu mukupasidwa simu zalandira paka na kalikare andi funso likare limozi kwa Malawi kodi ngati muntu wala mula zaka 5 mziko lino koma muntu yonkujuo nonga zintu kodi ndiye kuti muntu hii amalifu naso voti ya 2 kodi muntu hii amene wala mula mziko lino mkumucho safetereza pa 17,000 nukumuika pa 120,000 kodi muntu hii amafuna kunena kutino sikulina tizampase voti muntu amene wamchosa sugar pa 350 kumusia pa 5,000 kodi lero amafuna kuti tizampase so voti kodi akamati pasa ndarama tineno kuti ni ndarama za chilungamo kodi akamati uza kuti tenga ni ndarama hii voti for me amene hii ni muntu wana kuta funa sikuli alimari zebu ino kodi ingati muntu umafuna me kukala pa banja kodi ni chanzeru kumusia nkaza zenda kulira alimari seche osa vala kodi lero chazandia kutata mwabu ya niyu saru ata ndona kuti ni marisache kuta ndiveke kodi saru imene ikubwela kumapeto kutasala miezi kuti inendisanke chima ndufuna kodi saru imene ndia ntendere kodi mtu amene ndita mpasa so mpata wina kuti ndikale nayo pa ubwenzi kwa za kazi na 5 zimena kapita saza mwerela so kodi hapa ndazota ni kuziko lino kamunife sasa kaya kamunife sasa kaya chifwa Malawi tikwene kati zuu sana chilungamu muntu amene wao nonga zikoli within short of period Malawi kwacha kugwera tu kutera tu Malawi kukala zikoli mozi lomvesa chisodi for the first time kuona kani zosiana siana pa Jazeera pa BBC ni pa radio station yena akula kulu pa zikola pasi kunena kuti Malawi ndi zikolo chitisa manyazi kwa mbili ani Malawi sikuna kalipo president uchitisa manyazi osaziwa ongo yankula ongo ziwa kumwemwe tazizizungu koma mga yeyo muli empute muli mechina chini chose gati Dr. Lazarus Chakwela Malawi ni mafuna nukusimi kizireni kunena kuti nilipano kukuni kiradi kamunifesa zakaya apapa apapa libe kunena kuti makuti makuti ya wina wake amanena kunkuyu maroena hake pa times sikulina laki nda manena kunena kuti ife tabwela kuti tikonze ziko ni mafuna ni muze kunkuyu kunena kuti no mene ya Malawi wakujunzi kilamu sama zuzi kachoncho mula mule wapita Mutharika right ndi samaya nkule mwenye ngerele ya akunkuyu agwengwe achakwela kaya ndikuli chimuntu kaya kulindani kaya kulindani let me tell you ife ngati nzika ma voters siti majunzi kachonchi mutawu ya ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika amalawi amalima amakolola chokudia chokwa nile chaka chonse china kugulisha amalawi amapanga ma business kumangula magali moto kunjari ma business anata chifukacha umbuli ndi kusaziwa kwaka indisidoka boma kumene boma lanu loso kuzundani Chakwela inumuli nalo amalawi amapanga china chini chonse mosavuta mavenda masangalala antu hindi na masikini matao ni mu amataka zungulia zungulia maganyo wa mapese kapena paripose lero lingo zintu za fika po vuta kwa mbili muntu amataka peza 500 ama zao kutata kugula ufa 1 kg ata kugula bonya 100 kwa cha ata kugula anyezi ni tomato komaso mafuta ache aje timati kondo mwa 50 kwa cha kunyumba mazlopo pita anakukaja pako mzima chiti kazi menezi ama la muntu akunikulupirira 1,000 muntu amagula packet ya sugar ndi kugula bread ndi kugula ka packet kati kapena ka sachet kati kankaka kapena kugula ka 1 liter kati kankaka kapena half liter yaje kunyumba ndi kumwa ti wankaka wa bread zimachitika zimenezi. Amalawi, you can agree with me. Vula mulilo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Everyone knows amalawi akuchiwa, amalawi akukumbukira kuti ndi ulamuliro wa Professor Arthur Peter wa Mutharika amene anasankha akuluakulu ambiri kuchokera ku Central Region komanso ku Northern Region, nduna za boma, akuluakulu amakoti, ACB, kayandi akuluakulu ku police. Ndi ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi munthu wabereka, ali ndi ana, ali ndi achara mwache, ali ndi mbanja, ali ndi kwawo, ali ndi achankolo wache, ali ndi azibali yache usiana siana, azineba, ali ndi anthu amipingo, ma church friends, koma sitina mvepo, kuti awa, abusa awa, achokera kumpingo wa President Hassan Ghasia. Uyu ndi mwana wa president watubwerako ku America atanza kala personal assistant wake. Uyu ndi mwana wa president atangomuza ku America koko kuti akhala ambassador wa ku America kokuimirira ziko lino la Malawi. Awa ndochokera kumpingo kwa president ati asankha kukhala kutaku sitina mvipo zimene zizo. Amalawi ndikufuna ndinene kunena kuti ndikhala ndikukusiyanisirani anthu awiri awa. Gani ya zitukuko? Amalawi mukudziwa bwino kuti zitukuko zochuluka pafufupi 90% ya zimene wasagulira kare Dr. Lazarus Chakwera Mwiye ni zimene anapanga Professor Arthur Peter Mutharika. Nise imene wasagulira abwere pano kukuyu, abwere pano aja oyankula mwata mwaja ayankule kuti sewakuti anapanga ni Chakwera. Because Chakwera timena kujua ni kungo gumula gumula mise umulilo ngwa mwese umpeno palipose koma kupanga nchito yorongo soka saku iziwa zipatana zimena kuzisintama inashi. Ana manga Peter Mutharika. Matekniko ana manga Peter Mutharika. Kani mabuilding ya kula kulu wa amoma nziko lino ana manga Peter Mutharika. Lero lino ndia wakumari mbana ni kumapanga renti, kumasa musama company kubranta ya, kumaka asia kulinongwe. Kwa chosa mchinyumba chamu inongati mbalawi hausi. Nukunela kudia hika kalapalendi kulinongwe. Mutu, mutu wapanda zero. Ndalama zimele akumpasa mutu wa renti kaini mbale wa hoka ni ndani wa hoka ni mlamu wa hoka ni ndani. Zikanata kugulira makwala koma aacho santu mchinyumba chokongola chikuru kwa mbivu. Chotitisa kaso ni chidwe kukasi ya mnyumba ya reni. Pali zeru pamelepa. Ine ni Mr. Game Changer. Chikoni chawesi. Ndani na kutindi kalandi kumela kukuza na Malawi. Ndipo ndika maya nkula inumuzi ziwa. Kutikodi Malawi. Tika votela 5,000. Imene ifetala nilai. Kapena kukavotela kuti Malawi akozeke. Titeso kufika mnyengo ije yoma gula fertilizer pa 20,000. Tiza teso kufika pa japoma gula mafuta agari moto pa 1,000 kapena 700-800. Tiza teso kufika pa nyengo ije yoma kuti kwa jayatu kumai wana ikukwela. Andu amena likunja nkumanji wako nila kutino hapa kulibino tizipita kunyumba. Dawi yake ni imene hii. Amalawi tijindikire. Kuna kuti kwa niti za kalapaka na riti kumafotela mtu amene mwezi ni mwezi tizimba za kukua kwa kwacha. Mwezi ni mwezi tizimba za kuchepesa na mpavu kwa kwacha. Mwezi ni mwezi tikapita pena palipose pazimba kumungu za kwa antu kulia. Tifata mafuto au sogole lumene tini nao. Malawi tizapanga zimene zipaka na riti. Ine nene Mr. Game Changer. Chikuni chausi. Nikala nikumwela. Ngati ndisi ndi marumpa siku. Ndizi rumpa siku limozi kapena awiri. Chefuka nini mafuta ama data. Mafuta phone. Komandi ya kulepa. Nchito emene na yamba. Nifuna nikutoko zeni mafumu. Nikutoko zeni and ama business. Nikutoko zeni mazibusa zinzanga ma bishop ma reverend ma shehe. Chifuwa manduza kuti nchito emene inu muima nane ndi tu. Kutipaka na Europa ma radio iveke kama radio station yena zikomerela koma misokaro isi tika bomba ndi bomba lo auza a Malawi funso nilimoz Malawi timwere lanso Malawi tika imanso kupalo box ukavotela mtu amene wamchosa sugar pa 350 comes here pa 5,000 Malawi timwere lanso mtu amene wachosa tumba lachimanga pa 6,000 kukali hika pa 60,000 Malawi timwere lanso mtu amene wachosa tumba la fertilizer pa 20,000 kukali hika pa 120,000 kwanje zina pa mwamba 100,000 Malawi kwa aja. Malawi tivote laso mtu amene wachosa school fees ya ana atu kuma school au kachenjele from 350 ukaisia pa 1 million kwacha Malawi Devote Lanso antu amene agwesa kwacha di more than 1000% Malawi Devote Lanso mundo amene waremba ana achenchito pena paliponse acha alamu ache acha zibarache Malawi Tivotera, antu, amene akukululukira mbava, osalanginwa, antu kumbachuma chanziko, kubisa zigawenga, Malawi Tivotera so, antu ngelameleo. Ine nene Mr. Game Changer, chikuni cha usi, nilipano nipo nikalapano. Ambuye, akudali seni, pitiliza nikunipemperela, nibweleze, shikulina limoji. I'm still asking God, can I come out with this revelation or not? But something will tell me in my spirit kuti ambuye atero kuti chakuti chakuti koma nimafuna ndikuzo ndauna maso mpenya opsha maso mpenya ena ake okuzana ndi Professor Peter wa Mutalika andi ndiyankhule pano kunena kuti no that man let me repeat it that man Professor Arthur Peter Mutalika ni muthoita ndidwa ndi Mulungu either you like it or not. There is an enmity between you and him politically and also personally. But I want to assure you, that man, ndi muntu amene analandira calling from God to save this republic. Inu azibusa, inu mashehe, inu antuamba. I want you to know I receive something from God. And one day, if I can receive confirmation of this vision, I'll speak to the Republic. That is, this is what the Lord said. In I believe, kuri azineneri one kao chuka tifato dani ni chuma, ama enda nzima gari moto, akupereka zindalama zao kwa antu, nandu one kakuti ndia mpavu kwa mbili tifato chuma, koma maudene nao, saka lao chokera kwa Mulungu. Maudene nao, saka lao orunga mamtima. Koma Mulungu, ama gurisa nchito mundu, one kao sauka, osowa madata, opanda foni, opanda gari moto, opanda mbili, ndi kumuika mochino chake kuti this is what I said. Go and tell my people kuti ila Mulungu nitero. Kuti ichi, ndi chimene chinga kombole. Mwamba kule meke zeke, andi kumwamba kule ndirole. One day, I'll come with chimene Mulungu, wandipatsa kuti ndi chiyankure. Chokuza Professor Arthur Peter Mutalika. Mulungu akukondera, andi Mulungu alinaye chochita. Pali china, chimene singa chinene kujiko, koma chimene chindichi yankula, chifukwa posa jedwa, chikara ni umboni. Posa jedwa, amalau muima, ndikuomba manja, muku vina, muku sekerira, muku kubuduka, ulambuye, zikomo, mwatichosa manja mwafalao. Ndipo ndi yankule pano, kuti kusaenda imba konse kwa Peter Mutalika, kusapanga china chini chonse kwa Peter Mutalika, kusa yankula china chini chonse ndakana kusati na zomu nyoza kwa Peter Mutalika. That man, siye yoi, koma Mulungu. May God bless you and God bless Malawi. Thank you.